Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch, touch, touch.
Nakupenda kazi mkushiri wangu. Nakuitati supa umashiri wangu.
Take five now, five now.
Nakusani mengi mpaka natoboa. Uwanivumilia. Sina la kusema.
Baby, step by step.